Lord Jesus, we give you praise.
Jesus, send you the mama.
Jesus, send you the mama.
Everybody, you know, just wave your hand.
Chineke nọ na field ata. After today's burial, a ga-enwe mmasị nchegharị n'ala. Ikwere ka si eme wane fe ya aka gị. Ọchịchị nke ụwa dị gị mma, ego nke ụwa dị gị mma, ha na-eme ka mkpụjọ chụpụ, ha na-eme ka mkpụjọ onye kere ụwa m enyi ụwa ịkọrọ abụ maka akụ ụwa ịkọrọ abụ maka.